Ko Kīngi Tūheitia, te pōhiri tēnei ki Omahu Marae I te rangi tuarua o tāna torona ki ngā rohe, wararu kino I a huripari Gabrielle. E rua ngā Mārama kapahure no te pāna o te huripari ki te mataua Māui, a ko te karere nui a te Kingitanga kia kahanunu mana rātau e āwhina. Kei a Michael Cugley, nā tai pito pito.
Kahu kura nui e tū. Ko ngā hihi o tamanui te rā e whiti ana ki rungi I tā rātau piri ngā nō ki o rātau huanga o te whare o mahi nārangi.
Ko tēnei he rā nui mō mātou mō Ngāti Kahungunu ki Heretau, Ngāti Kahungunu whānui, mātou o Māhu, Ngāti Hinemanu, Ngāti Upokoiri, Ngāti Māhuika, Ngāti Honomokai, I te mea e whakapūmau tonu e tēnei hononga Mārai kura, I Wānganui a Tainui, rāu ko Tākitimu, I te moetanga o Tūrongo I a Mahi Nārangi.
I tēnei ata tonu I whakaeke mai te kīngi me tōna whare ki rungi I te marae, me te mano tini e tautoko ana I te kaupapa.
Ka nui takumihi ki aia ko tai mai nei, me te hora I tēnei, me te aroha ki roto I a mātou o Ngāti Kahungunu, ka kia mai hoki e tana kai kōrero, ko tau hoki tētahi wāhanga o rātou ki roto o te Wairua, ki te āwhina haere ngā whānau I reira. Nā reira kānu I tēnei mihi atu ki te kēngitanga, ki aia tonu me te kāhui ariki o roto Waikato, te hunga e tai mai nei tōna taha e te rangi nei.
Tōna kotahi wiki muri mai te huripari, kotahi raumano tāra I tāko haina e te kēngitanga ki te iwi o Ngāti Kahungunu, kia amohia ake te ora o te iwi.
When the rain from the heavens overwhelms the land, aroha for our people must ever increase. Ngāti Kahungunu Kingi Tūheitia has much aroha for you all. His aroha for Ngāti Kahungunu will only ever increase.
Ko te whāinga nui o Māhu, kia puā wai ake ai tēnei hononga tahitanga ki wāinga I a Ngāti Kahungunu me te kīngitanga.
Me piri tātou, ka tika. Me piri te uru me te tairāwhiti I runga I tēnei hononga Mārai kura.
Hei a pōpō kā heke te kāhui ariki ki tā ngoio ki te Wairua anō hoki ki te hora I te aroha ki ōna tini whanaunga. Michael Cugley, Te Ao Mārama.